chari mwimbi nomisambo wesungura tinema albums edu anokwana kuita iwo 4 inina mukoma chari obet takazogara pasi tikaongorora tikaona kuti ano mitupo yedu chaiyo yakatosiyana kwatinobva chaiko kwakatodi kwakatosiyana asi mukuimba kumagitare awa tine ukama wakanaka chaizvo tongoshedzera ruka waya mudhara
unozokumawa kune masamaide pamwe pacho zvinopisa sisi